Pagwan people. I say, let's subscribe to my YouTube channel. Vitu zinakuja. Vitu ni mingi, masandi wa machache. Enda upopige subscribe button yako safi. Itakuwa poa. Wagwan.